Amenei un danni, ui un danni, in un danni amenei un diesu, cango aiuda, amenei un danni, danni. Nun danni amene iu di Esu wachilitsa amene iu ndani inun danni on danni amene iu di Esu ndulandile nokondedwa omvera konse kumene muli heneleke ichale mtumiki wanu Believer, lero pa 24 September 2024, ulendo sabutopiki chikumbutso muli bwanji poti Elizabeth. Believer, tikali konkunobe kumadzambiri ende dzulo tinali ndi mparongo puma ntchito kuti inalimba kuno nkuriendetsa matauni ena kuzungulira chambali ya uko endi leronso tiliko mkuno mpaka natizungulire cha kunyanja uko ngati nkotheka mpaka nakusambira lero bwerani tidzasambire limodzi. Haleluya, haleluya, haleluya. Jubeki mawa get lede maso ndi maso papapa. Omvera, tuwerenge Joshua chapter number 4. Lelotu nduwerenga kwambiri. Kwambira verse number 1 paka na verse number 8. Tukunena za chikumbutso. Chikumbutso. China chake chokupanga kuru dzikumbukira. Chikumbutso. Mawotsogolera unena kuti ayimiritsa miyala 12 ikhale chikumbutso ku Giligala. Verse number 1. Bible unena kuti ndipo kunali aratha kuwoloka Yorodano mtundu wonse. Yehova adanena ndi Joshua nati, mudzitengere mwa anthu amuna khumi ndi awiri fuko limodzi mwamuna mmodzi, ndipo muwalamulire iwo ndi kuti mudzitengere pano pakati pa Yorodano poyimapo mapazi a ansembe miyala khumi ndi iwiri ndi kuwoloka nayo ndi kuliika mogonamo mene mugonamo usiku uno. Pamenepo Joshua adaitana amuna khumi ndi awiriwo amene anawayikiratu mwa ana a Israeli fuko limodzi mamuna mmodzi, nanena nawo Joshua, olokani kutsogolera likasa la Yehova Mulungu wanu pakati pa Yorodano, nimudzitengere yense mwala papewa pake monga mwakuwerenga kwa mafuko a ana a Israeli, kuti ichi chikhale chizindikiro pakati pa inu akakufunsani ana anu mtsogolomo ndi kuti miyala iyi njachiyani ndi inu. Verse 7, munene nawo chifukwa madzi a Yorodano adadulidwa patsogolo palikasa la chipangano cha Yehova muja lidawoloka Yorodano. Madzi a Yorodano anadulidwa ndipo miyala iyi idzakhala chikumbutso cha ana a Israeli chikhalire. Ndipo ana a Israeli anachita monga Joshua anawalamulira, nasenza miyala khumi ndi iwiri pakati pa Yorodano monga Yehova adalankhula ndi Joshua, monga mwakuwerenga kwa mafuko ana a Israeli, ndipo adawoloka nayo kunka kugona naika komweko tipemphere mulungu wa Israeli mulungu odabwisa kumaso amphamvu zonse ulemerero upite kumpando wanu Jehova tilinso pamaso panu mulungu lankhulani dzudzulani limbikitsani ndipo tidzamva mdzina la Yesu amen. Believer, dzulo linali pano timanena kuti choziswa yolodano sintsinje osewera nawo yolodano madzi ake ngothamanga yolodano ndi mtsinje wokuya kwambiri yolodano amene believe dzimene dzidachitika mdzododomesa. Bible ikunena kuti ansembe achipanganowa ansembe a Jehova atangolisenza likasa. Bible nena kuti atangofika mapazi awo ndikukhudza madzi, madzi adayima kwi, ati kuchita kuima ndikuunjikana. Ndipo ena ambali inso kupita kaima ngati uko kwi pakati pankukhala njira yoti mbumba ya yawe iduse. Believer, chidachitika chonchoziswa ndi Bible nena kuti ansembe adayima pakati pa Yorodano arasenza likasa. Now anthu akuwuzidwa kuti tiyeni tiwoloke, aliyense awoloke, ndi anthu ajanka awoloka nkwapambana ansembe aja chifukwa ngati ansembe aja awolokeretu tsinja lija ndikuti madziwa akhozanso kugwirana. Now madzi akangogwirananso ndikuti mbumba yana Israeli sikadatha kuwoloka. Chimene chidachitika adayamba kukakhudza madzi adali ansembe osenza likasa. Naponda madzi aja nkuima kwi osayendanso choziswa. Ndeti manena dzulo ajatangokhudza madzi, madzi aja adayima ndi adalamulira anthu amene adali mbuyo mwawo aduse. Dzimene dzidachitika bilifa ndi anthu aja adayamba kudusa ansembe aja ndi likasa lija atangolisenzabe, chifukwa ngati madzi sadali kudusa, madzi adayima adalemekeza likasa la Yehova imene idasenzedwa ndi ansembewa. Ndikuti anthu ankadusa kwapambana ansembe chakufika tsinja lija mpaka na mbumba yonse ya ana Israeli adawoloka. Ndi Bible ikunena kuti mbumba yonse itatha kuwoloka amene adatsirizira ndi ansembe. Oyamba kuponda madzi ansembe atayima madzi aja nkuza mbumba kuti tiyeni tiwoloke, amene adatsirizira kuwoloka ansembe. Ansembe atangowoloka kuti madzi a Yorodano adagwirana. Choziswa, dzulo timanena kuti wina wake Yorodano wake akuthamangabe ausoweka choziswa. Yorodano akuthamangabe kutsogolo kuli dzopyesa, dzuthamangabe dzimatenda dzikuthamangabe, dzimamphawi dzikuthamangabe, kupondolezedwa kukuthamangabe. Tusoweka choziswa kuti Yorodano ayime tiwoloke pouma. Dzusoweka bilifa Yorodano wako ayime, dzusoweka Mulungu ayimise Yorodano wako kena kuwoloke pouma. Tsidya iri njamavuto, tsidya iri njamsautso, tsidya iri njodwaladwala, tsidya limeneli njokulukutika endi ntendele ndi ufulu dziko la malonjezano ndi tsidya iro. No, dzifunika kuti tiwoloke apa tifike tsidyero endi sitingawoloke ngati choziswa sichichitikale. Pofunika choziswa kuti tiwoloke, pofunika choziswa kuti tipambane, pofunika choziswa kuti tigonjetse, pafunika choziswa kuti chimwemwe chibwere pa nkhope yathu, pafunika choziswa kuti matenda achire, pafunika choziswa. Haleluya. Adoro kapouma. Yorodano adapwa. Madzi adaunjikana. Choziswa. Ndipemphero langa. Kuti madzi amene akhala kukuzunza kwambiri kukutsekereza njira aime endi aunjikane. Uwoloke upambane. Endi dzichitike zimenezi mudzina la Yesu. Talandira. Haleluya. Biliva ndili mkarundu wa lero. Tunena kuti chikumbutso. Chikumbutso. Maorina kuti chikumbutso. Gaorina. Nchintu jina chimene umazindikira. Umakumbukira. Chintu chimene chida chitika kare pamoyo. Biliva sanditsutsei. Ngati anthu amamanga ziliza mmamidzimu. Zima mangidwa chiliza chicha ngati chikumbutso agogo tidayika apa. Adadi tidayika apa. Tilimadzi mwana Mulungu kaya. Ndi chikumbutso. Ndipo ana amadzakumbukira. Amadzozidwanso kuti agogo anu amene adabereka ine tinawayika apa. Titonso mwana Mulungu. Endi kumanga chiliza sukuti ndzola kuika. Ayi. Haleluya. Zimango kala chikumbutso, zimango kala kuti tizindikire ngakhale aramwalira lakele. Nkazi uja wa Yakobo atangobereka Benjamin, Bible nakuti adayikapo mwala ngati chizindikiro, ngati chikumbutso. Fuka kudzika kuno kuti dzipembedzo. Ai ai, opanga chiriza ndi gahena. Ai. Ngati kakobiri kukali pale mekezena mangire ni chiliza ngati chikumbutso kuti ana anu zidzukulu zanu. Ena ntsogolomo adzanguona kamwe ajambula mwaika chitunzi chikumbutso. Zina ndi zitunzisi. Kumalero ndili mkarundu lero. Believer. Bible kunena kuti chikumbutso. Atata kuoloka. Mulungu aulankhula ndi Joshua. Usankhe amuna khumi ndi awiri. Ndipo amuna khumi ndi awiri amenewa. Banja lililonse, fuko lililonse, mamuna mmodzi. Aliyense akamaoloka pa Yorodano atenge mwala. Aliyense akamaoloka mamuna khumi ndi awiri aja amene akuimira fuko la Israeli. Aliyense akaoloka arenge mwala umodzi kuimira fuko lake. Lesengari ndi fuko la Rubeni arenge mwala. Kandi fuko la Yuda arenge mwala. Awachina Isakala arenge mwala. Kafuko ya Efremu arenge mwala. Mafuko onse khumi ndi awiri. Aliyense kudali kusenza mwala. Kuchoka nawo mu Yorodanomo. Cholinga chakuti akamangire chikumbutso. Aliyense padalibi wa makani. Aliyense adali omvera. Aliyense adali wotsala zimene man of God Joshua anena. Chifukwa dzina chokapaka mwapa yawe nkumuza Joshua. Joshua mpamene ankauza mpumba ya Israeli. Fuko iliyonse mwamuna osankhidwa kale akamaoloka apa asenze mwala kuoloka nawo pa ntunda pali chochita. Pari chochita aliyensa senze mwala. Pari chochita aliyensa sakareta mbari. Pari chochita fuku iliyonse mwala omotsi. Ndezida chitika. Bible kunena kuti fuku iliyonse da senza mwala. Mpakana pantunda. Arafika pantunda Jehova kulankula ndi Joshua. Kunena kuti miyala imene mumange muhimitse mumange chikhale chikumbutso kuti ana anu mawa zidzukulu zanu mawa akadzakufunsani miyala imene ibwanje idzakhale message yowuza anawo kuti kale Mulungu adachita choziswa pa Yorodano. Kale tidali tsinyalija kare tidaliwotsekerezedwa, kare tidaliwosadziwika, kare tidali mavuto. Koma Jehova adapesa adadula madzi a Yorodano. Now meyala mukuiona iyi tidaichosa mu Yorodano uja adapwa kuri ana adziwedi kuti mwala uhu Yorodano adapwa adatenga mwalawo chifuka mwala wa munyanja ndi mwala wa kuntunda ngosiyana. Ana sadzatsutsa chifuka miyalayi ndosiyana, endi mwala kukhalabe mwala pa nyanja ndekuti mwalawo ndi mwala weni weni. Believers sanditsutsa dzimera dzina dzikudziponya nyanja dzikhodza sungunuka, dzimera dzina dzidzangodzadza ndi chani eti ndi madoti, dzimera dzina dzidzikhodza kutherato. Koma mwala nkukhabe waukulu kuurenga pa nyanja mkoloka, nawo umakhala mwala galasi galasi, umakhala mwala wene wene, umakhala mwala olimba. Ndi anacha kuti mawu akadzafunsa mudzanene kuti Mulungu adadula Yorodano, Mulungu adapwesa Yorodano, Mulungu adachita choziswa, Mulungu adapambanitsa ana ake, Mulungu adagonjetsera kumenyera nkhondo ana ake. Ndipo anawo akadzaonadi mwala ochoka pansi pa nyanja adzadziwa ukulu wa Mulungu, adzadziwa mphamvu za Mulungu. Ndipo Jehova anawo adzamulemekeza kuti ndi Jehova ochita choziswa kulengera pacha chikumbutso. Chikumbutso, believer, chikumbutso. Bible na kuti miyala idaimisidwa, miyala idamangidwa, miyala idaikidwa, na ikala chikumbutso ndicho linga chakuti akuti mpaka na lero. Mpaka na lero ndi malo amene ni mafuna kwambiri ndikadzapita, ndikadzapita ku Israeli. Muli banja abale athu amene muli ku Israeli. Lero tinsafirika ku Port Elizabeth mawa njube kumu, tukuchoka ku George ku. Ndipemphero langa kuti Ambuye Yesu asana abwere Israeli yotiponde mene Jerusalemu yotubwera konko. Believers osatheka ndi anthu zimatheka ni Mulungu. Ankadziwa ndani rere kakhale ku Port Elizabeth ku madzambi. Mulungu adzikwanisa mpaka na kutheka zimenezi. Get ready Israeli, ndifuna kudzaona miyala imene. Ndifuna kudzaona miyala imene. Endi wina Mulungu amulankhule pankhani imene. Tufuna kuona miyala imene akuti ilipo mpaka na lero. Chikumbutso. Hawina tidzajambulisa pa miyala imene. Kuti Jehova adapwesa Yorodano. Yawe adapwesa Yorodano. Chimene chidachitika onga chikumbutso kuti Mulungu adagwira ntchito pa ana ake, Mulungu adadzionesera pa ana ake chikumbutso. Adali tsinja lija koma nyanja idapwa, adali tsinja lija koma nyanja adaidula Jehova, anali tsinja lija panachitika choziswa, anali tsinja lija koma Mulungu adagwira ntchito. Haleluya. Ndimafuna ndikumbutse wina, chikumbutso nchofunika pa moyo wanu. Kodi muli nacho chikumbutso kuri Mulungu paino adachita cha chikulu? Ndimafuna ndifunsene kwa azimai, kodi muli nacho chikumbutso kuti dzana ndi lero ndzosiyana? Kodi chilipo chikumbutso chimene ana anu akhoza kulemekeza nacho Mulungu? Ndimati ndinenene ndi abambo, muli nacho chikumbutso chimene mudachimanga nkuchimika pa moyo wanu kuti ana anu akhoza kulemekeza Mulungu? Abale anu nkumanena kuti yes, Mulungu adakupambanisani pa Yorodano. Ndikunena ndi ena zedi apambana Yorodano wawo. Jehova adapwesera Yorodano wawo. Pano ndinena pano alitsinjalira. Ndimati ndifunse, kodi mudarenga miyala? Kodi muli nacho chikumbutso chimene mukhoza kwafotokozera adzukulu kuti ana anga, ana anga, Mulungu adachita ichi? Dzana tidali apo, koma Jehova adachita ichi kuti ana anu alemekeze Mulungu? Chilipo. Kodi chilipo chimenechi? Chilipo chikumbutso pamene mumadusa kuchoka ku lovalova, ku lovalova nkubwera uku kunkaka nkakako, kubwera uku kuntchito ntchito. Kodi muli mchikumbutso? Muli mchikumbutso. Bilifa dzufunika nthawi zina kumazi jambula. Ndikamba ndiyena pano muli chinyumba chapamwamba chimashoni. Koma mukuchokera kuti muri nchikumbuso joti ana ano akosona komande mudali uku pano tili apa ndokumazana kuti ananu Mulungu si munthu ama nchosa munthu palo wankumwika pahaya Mulungu si munthu anaja nkudzafika nkumalambo nti koma Mulungu amene tinkakamine kuopa khosa kubwerera somo chisakasa chikumbutso biliva chikumbutso mudali kuti Mulungu achitanji pamoyo wanu ndi miyala yanji imene mwamanga imene ena khosa kulemekeza nayo Mulungu kuti zisedi Jehova chita ntchito yayikulu kwambiri pa inoyo ndikunena ndi ena mtundu wanu anthu onse okulukutika koma inu nokha Mulungu adachita chachikulu kodi mudayimitsa miyala kuti ena nkukumbukira kuti nsonadi ntchito ya Mulungu idachitika pa awa ana anu nkudzanena amen zikomo Yesu chifukwa mudaombola mtundu kudzera mwa madhalawa kodi muli nacho chikumbutso pa moyo wanu muli nacho chikumbutso moyo wanu haleluya nthawi ina ndimacheza ndi ana anga ndi banja lonse ndikumakumbutsa ndili mzithunzi okondedwaomvera kale endi umboni wanga ndimakonda kuwulankhula kunena kuti Mulungu adandichotsa pa dzala modzi wotayidwa ooneka ngati wopanda ntchito ku dziko kutayidwa koma yawe adatitola pa dzalapo nkupukura ichi mwachita yachi ndifuna ndikachigwirise ntchito biliva Mulungu si munthu ndili mchikumbutso ananga magwada nkuyamika ndili nazvo ine chithunzi chakalekale tikudula udzu kukagulisa kumafamu aamwenye kuchikwawa kumadyesa zowera zawo biliva ndinacho chithunzi ndili ndi nkhwangwa ndi anzanga tudula nkhuni nkukagulisa kwa mgabuku makande kuchikwawa mpaka napanobe ndikamachesa ndi banja ndi ana nkumaonetsa pena anaja nkumakhudzika munena zoona tati nyengo zidali chonchi tati ndeni mauzona kuti dzidachita kupwa yorodanoyi adachita kumphesa Jehova ndadachita kumphesa nyumba muiona leroyi sidali imeneyi tinkagona nyumba pansi maudzu pamwamba maudzu mvula ikangoti yagwa tulosapezeka panja ndi nyumba ndendende zofunda zochita vutikira anthu kubwera tikukwatirana kumene ndi mkazi maibusa ndimanena kuti anthu kodi ana masi amene bambo awo ali kuti osati ngati banja koma kuoneka ngati ana masi mene mwadzipindira chofunda kuvuta masiku amene koma yorodano adapwa choziswa chidachitika champamvu chidachitika chachikulu chidachitika haleluya 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 wotayidwa osawerengedwa wotayidwa okhala ku kapolo wotayidwa okhala tsinja lija la yorodano wotayidwa okhala mphawi Mulungu adangodula yorodano madzi ndikupwa Jehova kuri tengani miyala tsinja lija mukamange ndicholinga chakuti ana chikhale chikumbutso biliva ndili nacho chikumbutso ndakhala ndikulankhula olo kuyipeza banja lenileniri dzidavuta kuvuta makolo kukana ana akazi wobeta nanga siti nkaimba kwaya akwaya masita wakhale amunanga koma bambo ake ndi mai ake wa nyumba ya maudzu pansi pamwamba opanda zovalai amunata wina bambo ache kutenga chikwanje ukangoyerekezabe ndi ukudula muti siwe mwana wanga haleluya ndili nacho chikumbutso Mulungu achita zinthu Mulungu achita zinthu kukanidwa, kutaidwa, osawerengedwa chifukwa cha umasiye. Umasiye sizinthu. Umasiye sizinthu. Umasiye sizinthu. Koma Mulungu amene. Koma Mulungu amene. Mulungu amene andigometsa pali chizindikiro kuti tidalitsijalitsa nawo tidawoloka. Pali chizindikiro chifukwa miyala ya muyolodano tidayitenga nkuimitsa nkumayionetsa ku dziko. Tinali uku miyala ndi iyi. Iyi tidatola miyala imeneyi podutsa uyolodanomo. Ana ndi adzukulu chikhale chikumbutso lero. Haleluya. Bilifa ndikulankhula ndi wina kundivomereza abusa, abusa, abusa. Nanenso ndidali tsidyairo pali chikumbutso. Ndikunena ndi ena, even sikulu amene adusira kuti nono nabusa apa ndemwa ndigwira pa mphafa. Ena, ena adusa mokulukutika. Lero akamati, akamati, akamati abwana. Akamayang'ana kumene achokera. Pali dzimiyala za chikumbutso kuti no, Jehova chita ntchito. Mumakhala pansi ndi ana anu nkuwakumbutsa muchokera kuti. Mumakhala pansi ndi ana anu nkumaonetsa miyala imene mudayitola, mene mudadusira, mene Mulungu akupambanitsirani, mene mudalili mavuto, mnyatwa, kukulukutika. Kodi mumakamba ndi ena ndi aneba nkuwafotokozera kuti mene akukuonani lero dzaka 30 zapitazi, dzaka 20 zapitazi, dzaka 10 zapitazi, simudali kanthu, mudali tetete. Pali miyala imene mudamanga onga ya chikumbutso. Muli miyala imene mudamanga. Haleluya. Pali chikumbutso chilichonse choti anthu akhoza kulemekeza Mulungu akakodani lero. Haleluya. Ndimafuna ndiyuze dziko. Nyamata uja ukanidwa. Nyamata uja utaidwa. Nyamata uja osauka. Nyamata uja osadziwika. Nyamata uja ochoka, ochoka kumidzi. Nyamata amene uja. Mulungu adamphesera Yorodano. Yorodano atapwa miyala tidatenga ya chikumbutso. Nyamata ameneyo, lero ndamene akuluka pa ndege kupita kalali ka South Africa. Nyamata ameneyo, ndamene ali kupoteliza Betelehemu. Koma mbuyo mu alitsijalija. Inatsijalija, dzowawa, dzopweteka, dzosamvetsetseka. Mulungu si munthu amaphesa Yorodano. Mulungu si munthu amauchosa matenda. Mulungu si munthu believer amachilitsa. Mulungu si munthu amakuchosa pa mayo, mayo pa kukulukutika nkudzafika pa ena nkumati samuli bwanji. Man of God muli bwanji. Believer, izizi dzikuchitika pali chikumbutso chifukwa tikudziwa kumene tikuchoka. Ndikunena ndi wina dzaka dzadusadzi thupi yake sida limene leroro ali lero akhoswa ponda njoka kupheratu ena kona njoka masosaka kuti ntengo uli kuti ntengo uli kuti ndikukamba ndi mzimayi wina safunikaso ntengo phazi lake lokha kunkupondwa njoka ija pwa yokha njoka ija pa zi kunene pa ndikukula ndi thanze ndi thupi chifukwa cha ulemerero. Miyala ya chikumbutso. Ena kakumana nanu. Ndikamba ndi ena, ena madabwana. Kodi ndinuyo? Kodi ndinu? Nakuiwalani. Kodi ndinu? Mawawawa kwa inanenedwa ambili mbili. Ndikunena so ndi banja linakunivomereza. Kodi ndinu? Ena munali osabala. Anthu dziko nkumakula nkhulani simudzabala mwana mukadzamona wazala 5 kaya adanena zambiri koma pali chikumbutso ndilankhula pano mwina anawo ngangapo ngangapo believer lili ku George mzimai wina anabwera machitira omboni titabwera 2022 dela lino nampeza mzimai alibe mwana ali pabanja mamwana alibe ku George. Ndechimene mzimai adachita adangobwera kudzanga kuti phikira 2022 masiku onse pidakhala kaidali 5 days mai adangophika koma kupemphera ndikwaphikira atumikiro mulungu mukumbukire mimba yanga nawo ndikatsazika ndadabwera abusa ndatumikira ine pamaso pa mulungu kuphika masiku onsewa koma mimba yanga njouma ndetidapemphera naye arare mukumbukire dzakazi uyu mudzwa chimai chachitika 2023 sitinabwere tinangobwera ku Port Elizabeth Jubek 2024 tinali kuchochiko mzimai yabwera mwana atachita kundalisa kumene wiki atai ku George Sunday apitayo kudalitsa mwana dzina lake ndi Timothy kundalitsa mwanayo koma tadalitsa mwana nkuri maiyo panopa ali mimba ina yoropa hale tataganizani tapempha nawo 2022 mwana anabadwa mimba 2022 yomweyo endi kumapeto kwakeko mwana nkubadwa pangodusa 20 I mean labda 2023 letu kamba sa 2024 maiyo ali ni mimba yoropa pali chikumbutso kuti dzana adali tsinya losabala lero ali tsinya lobala zimayuyo adali nchimwemwe zimayuyo adali nchimwemwe chonse wajijilika sopansonkhano wachaka chino kwambiri ayima kutsogolo nkuwauza anzake umponi dzana ndidali tsinya lija ya yorodano lero mwana wanga uyu kaya anthu anena kuti ndamfulumizira ine ndidzibala ulo nchaka nchaka kwa ine sivuru haleluya chikumbutso muli nacho muli bwanji maimpino onse mukumbukira kumene muchokera ena ali maimpi lero atatadene maomboni awo mukhoza kulira ena aphunzira movutika kwambi sukulu zaku masana fizi kuvuta dzochita kuyendera pano ndi zinduna mabwana ndithu ena dzimakampani dzikudzukula fufudzeni aphunzira makominiti desekonda sikulu dzochita kuyendera zija pena makhonzedwe awo onse osakhala abwino koma ndinena pano ali mchikumbutso kungoti anthu kuyiwala ali mchikumbutso ndithu kuti dzana sadali kanthu ndimafuna ndifunseni muli nacho chikumbutso pa moyo wanu choti ana anu akhoza kulemekeza mungu kodi chilipo chikumbutso pa moyo wanu ndikunena ndi ena mwalembako antchito nyumba mwanu mwanu zovala zanu amachita kukusitirani dzanayi mudali wantchitonso kwa munthu ndinu lero muli nawo antchito ena muli ndi manyumba malenti anthu akukhala mmene ndi malandrodi muli ndi matenda ntiambiri kodi chilipo chikumbutso choti mukhoza kwa uzana anu kuti ananga tikuchokera uko pano tira kuti anawo akhoza kulemekeza mulungu muli mchikumbutso chanji ndi chipilala chanji chimene mwamanga choti abale anu akhoza kulemekeza mulungu muli mchikumbutso chanji mudali wodwala dwala matenda inuyo kukatentha mumadwala kukazizira mukadwala nyengo ikakhala nomo mumadwala ino lero mwezi mpaka nakudusa olobadwe mwezi simumadwala olo mwezi ulowe simumadwala kodi muli mchikumbutso ena chinyumba chapamwamba mukugona lero kumene mukuchokera kapena mwaiwala kumene mulungu akutengani ndimafuna ndinene mukhale mchikumbutso ana anu afotokozereni mulungu achitanji pa moyo wanu pa banja lanu ena mukangokunthidwa mmabanjamo lero pali mtendere dalingi chikumbutso mulungu achitanji kodi mungathe kumuyamika pa chimene mulungu achita pa ino believer nthawi sili mbali yathu muli mchikumbutso chanji mundilondole mawa dadi mwachita zazikulu mwachita zodabwitsa mwachita zamphamvu miyala ife tidatenga tamanga ndipo tayimisa ana ngakhale zidzukulu Jehova zidzalemekeza inu chifukwa cha ntchito yaikulu mwachita pa ine komaso pa mwana wanu uyu mdzina la Yesu era ntimatenge kuti amen and amen.